Whoa, whoa, whoa.
You want to take my man?
No, no, it's our man.
Whoa, whoa, relax. Whoa, whoa. Imali ne pala.
2,000.
You see, you don't even know how much is it. There's 10,000 here.
But it's our man.
No, no, relax, relax, guys. Hey, when Zara landa, you tell him to when Zara landa.
Okay, okay, this is what happened, ne?
I share in the man. Ibhegi leli size nalo la kuzoshiya imali le ngaphakathi la. Laba abafana bami la longisisi wami lo. Sizoshiya imali la. Ibhegi lethu leli.
Lazi kwenzakaleni. Yabona mina lo nkosikazi bese.
Wa uqale wangathi uyaphoza so ngathi awukho show.
Mhm. Ungaphozi.
Bo wenzani?
Ungisaplash.
Ungisaplash. Niyazi vele ngiyaplashisana mina. Ngiyambona lo baba sekazi behamba nazo baqoma inyawo bonke. Serious. Yabo. Eh khumbula into leso sidlala semancane bamba la ngkhona. Mina. Hali le big luck ulifaya pants, fa pants ni big luck. Yeah, ngiyisilkhohle. Tsungu push. Kanti wenza kanjani? Angithi kumele mina ngikhombe. Kumele phela nawe inyawo ziye phezulu phela uzenze umlungu nawe ngupush yabo. Eh kanjalo. Hayi le nto eyenzayo into yabo. Ufake izintweni mina asambe sithina sam yey yabo wena ukho styleni wena wayunje tho
hayi wazilenda
manje lena phela wena ngeke uhlale lana phela wena upakile wena ngeke uhlale lana ungahlala lana ngeke yabo ah ngeke uhlale yazini masihambe nemvula ingakanethi njengoba singela umbrella. Mina nila i-umbrella ngiyocasha phansi kwamabele akho. Wena unayo i-umbrella. Uyazi ne?
Okay bafo, siyakuzwa ngithi. Kodwa ibhegi ithole yithi. Into ebalulekile ukuthi sishele imali la njengamanje. Thina yithi sitholelele ibhegi. So kumele sishelele imali.
Yithi silitholile ngithi. Yithi sitholelele ibhegi, asishelele imali ngaphakathi.
You have to share 50-50.
Yeah.
Akunamali la. Imithi yankosikazi lesibhedlele.
Awu lesibona.